Weka shida chini glasi juu, tujipongeze, sijali wanafiki wa mbea, chapa mziki wote tucheze.
Bunny boy,
chui,
platinums.
It's the kids, baby.
It's caught in the crossfire.